mwandilimbikitsa mwalimbikitsa mayi awo mwalimbikitsa abambo awo ambuye mulemekezeke mu dzina la yesu tapemphera amen ya tilemekeze dzina ambuye wathu yesu khristu naye kuti ino mulungu watikomera mtima kuti pasefe moyo ambiri atsikira kuli chete anzathu ambiri ndithu atsikira kuli chete usati ife kupambana kapena kuti tingarusi kuti mwenefoza kudya marogoni athu ngabwino zakudya zathu zatipangitse ife kukhala moyo ayi simayiko amene tikupezeka kapena dera amene tikupezeka ayi ndithu ena amati atithawe kwathu kunulekhera dera lakuti ayi nkhani zotino ndi mulungu amamasunga anthu ndi moyo inuyo ndi mboni una kuti anthu ofunikira ena mwaningana ndi dziko lapansi kuti awa ndi akatswiri pandale ndi akatswiri woyimba ndi akatswiri ampira ndi akatswiri izi ndi izi koma zoona kuti no atamwalira anthu analira kuimba nyimbo zosiyanasiyana ena pa dziko pompano amwalira palibe amene akhoza kwayimbira nyimbo kapena kwadandaula komano nzono tino kuti kwana akhawa tino mulungu amapereka mwayi titenge ati kuti kubweza ife atatitenga atina kuwatengeni awa atengeni amayi awa atengeni abambo awa awo mwasi futi no kudziko kuno ndoti ife timapindula nawo awo amapanga chituko kudziko kuno awo ndithu ndiamatimbira bwino koma mulungu anatenga amene ajawa ndikusiyani inuyo ndine ndikuti siyeferero kuti tikakhale ndithu tikugwirabe ntchito ya mulungu dziko lapansi komanso kumva kuti mwina moyo wathu ukhoza usintha asanatitenge komanso titatiti moyo wathu udasandulika tikafotokozereso anthu ena za ntchito yokoma imene yachitika mkati mwathu tikufuna ndithu tsiku laleronso amayi ndi abambo tikagawane mama chuku bukhu la aroma chapter buku la Roma chapter 4 verse ya 21 motsogolera kuti Abrahamu aisiro olungama ndi chikhulupiriro verse ya 21 akuti nakazikika nakazikitsaso nakazikikaso mumtima kuti chimene iye anachilonjeza chimene iye anachilonjeza anali nayonso mphamvu yakushishita akufotokozona kuti Abrahamu aisudo olungama ndi chikhulupiriro amayi ndi abambo inalipo nthawi imene Abrahamu kubuku la Genesis chapter 15 pa verse ya 6 mbowambira 5 anakuti no mulungu anamtulutsa kunja atamtulutsira kunja Abrahamu ngoona kuti no akuti anamuzoona kuti no ndawerenga nyenyezi zimwe zili kumwambazo ndipo atawerenga atatangana kumwamba Abrahamu ngoona kuti anaonosanga kwanisiranga ziwe komano ngoona kuti mulungu ndamuzona Abrahamu mmene zili nyenyezi zokuchuluka kwake chomwecho kuti kudzakhala mbumba yako adzakhala nako ndi dzukulu dzako komano Abrahamu akumuuzayo ngoona kuti analibe mwana amayenda abambo akudutsa muchitonzo amayenda abambo akudutsa mumanyazi amayenda abambo akudutsa muchitonzo chokuiteka usiku ndi usana koma ngoona kuti Abrahamu akuti iyeyo atauzidwa ndi mulungu ngoona kuti no anakhulupirira aliyo kwa iyeyo he take it for you kapena anizitengeye kuti ndi zenizeni ndipo ngoona kuti no akuti no anakhulupirira kuna kuti no iye wakulonjeza anayo mphamvu yakuchikwaniritsa nomata wati kuti kanthu ayitenga bwanji kayazikhala bwanji kazikhala bwanji sindikudziwa kakuti zitani kazitani koma ndikudziwa kuti amene akulankhulayo anayo mphamvu yakuchikwaniritsa chimenechi tipemphere ambuye mukwezeke mutamandike mulungu wa mphamvu zonse zikomo chifukwa ambuye chankhani imene mwatibweresaso pakati pathu tiphunzitseni ife tilalikireni mu dzina lanu yesu tapemphera amen ya ngoona kuti ndithu akuti Abrahamu akuti anatulutsidwa panja mulungu wapangana pangano ndi Abrahamu mulungu tamuona pa Genesis 12 akumwita na Abrahamu kuti toka pakati pa abale ako ndi makolo ako ndipo udzapite kumene ndizakusonyeza ndipo ndizakupanga kukhala mtundu waukulu ndipo ndizakudalitsa ine okudalitsa iwe ndidzawadalitsa kukutemberera iwe ndidzawatemberera ngoona kuti no mulungu apangana ndi Abrahamu kunena kuti iwe Abrahamu ndi Sara ndikupangani kukhala pano ndipo ngatena ake alodzedwe kuchoka nyumba kwawo ndikumapanga za inuyo kuti akufuna kupangani choyipa ina anthu amene athana ndine musadere nkhawa ngoti kaya anthu ena akatenga zinthu zawo ndikudalitsani inuyo iwe ndi Sara ngoona ine ndadalitsa chifuti amene ndakuyikani pano ndineyo mulungu kuti nzoti amayi ndi abambo swagira nditu apizega abale apizega alungu ama kuzuna sidili mbanja chifuwa jaju nkuswe jimina antu anapanga kusinda na nguku sidili panu chifuwa jamu ngazi wa nkuku sidili panu chifuwa jamu chajambuzi sidili panu foja ngombe sidili mbanja munu foja nkulu wabu fori ena ngodino ndifanturi nungobo ngazo jida zatu nga nkulu watu wanafika bula nkunodino nzugulu wanga chonde wakalugusi ya mwagwati mbili mbili wakalusi ya azigazi wakalugu tawa mabanja chonde banja iliroka nzone kudusa nijiritse manyazi chonde ankolo chonde rumarume chonde ngone kutino kumangodi sidi kukala mbanja chifugwa ja mbalu mizidi zose sidi kukala mbanja chifugwa ja marume chifugwa ja abale kumadukala mbanja chifugwa kuopa mulungu ndipo mungu amena kwekani niyo mbanja mu ndamini nditu aliyeyo usa uzira sagu na tulo ndipo yeyo ngone kutintawi zose alipamene popo kuyanga nilani usiku ndu sana ndipo mungu agumuza Abrahamu ne kutino amena adza kutembelele iwe eneso nza ntembelela ama adza kudalitse iwe eneso nza ndalitsa ndipo inenda kunzeka kupanga kukala ntundu wakulu ndia kutino mungu amaenda na Abrahamu pokala bwenzira gamala nkupala nkula naye ngune kuti mafuna ndira nkulu ne kutino akuti atafika pa chapter 15 pa verse 6 ya 5 ane kutino mungu amamuza kuno ndifuna ndikupanga kukala father of the nation ndifuna ndikupanga kukala tati wa mafuko kukala tati wa mafuko ndipo akuti Abrahamu sana atadziangana kuno ndine munthu kuti ndilibe mwana kuzimetsa kala bwanji koma kuti nongone po dzoti no amene akula nkhulayo ngone kuti ndi mulungu wamphamvu zonse ineyo ndikhulupirira ndipo buku la Roma chapter 4 verse 21 afuruzoona kuti akuti iye nkati mwake anatsimikizika ntima kuti iwo kulonjezayo anayonso mphamvu yakuchikwaniritsa kune kuti sindikudziwa kuti zakhala bwanji sindikudziwa kuti zitambira pati koma kuti amene akulankhulayo ine ndikudziwa ndi wamphamvu ndipo anayo mphamvu yakukwaniritsa chimene walankhula zoona kuti Abrahamu amaindi abambo anadutsa mavuto osiyana-siyana anadutsa muchitonzo chosiyana-siyana kune kuti panapita nthawi kufikira pamene mulungu amadza kwaniritsa chimene Abrahamu chimene mulungu anamuuza kuti nedza kupatsa mwana ndipo akuti anafika mkazi wake Sara nati achikhulupiriro naona kuti aona ine ngoti masiku kuti ndikhoza kunga nzimayi kubereka mwana masiku anga apitilira ngone kuti ndikupemphana munanga bwanji mutenge untsikana wantchito mugone naye kuti mwina amubereke naye mwana pokhala kuti ine zikuone kuti zandivuta akuti no Abrahamu zinachitikadi nagona na wantchito wake nabereka mwana Ishumaili ndikuona Abrahamu akusangalala ndipo akuti Mungu kumwamba nkuti akuona kune kuti Sara kupupuluma udikire chifuri chimene mnala nkulu ine ndinayo mphamvu yakuchikwaniritsa no matter what kuti nthawi zikuti bwanji kazinthu zokhala bwanji koma ineyo amene ndi ankhula ndidzachikwaniritsa ndithu ndipo tikumuona Mulungu akumpatsa Sara mwana dzina lake lakhala Isaki ndipo atabadwa Isaki akubadwa kukalamba tikuona gogo magogo awiri akukhala ndi mwana magogo awiri akutuluka ndithu kuleba magogo akuyenda atatenga mwana atatenga shawero yawo akulowa mudzi tikuona anthu akuseka zikhala bwanji magogo nkhati amenewa kusamalira mwana sizingatheki ngoti anthu amenewa ngoti tikudziwa ndoti adzantsamira mwana amene adzafa komaso pokhala kuti wakalamba kale mwana adza mphamvu zake mphamvu zoti akagwirire ntchito kuti akhuza kumpangira mwana tsogolo mwana akhuza kunthandiza njira zosiyana-siyana ngone kuti zidzatheka bwanji kuti zakhala bwanji unoti mpaka anthu amene wapokhala kuti lakalamba kale akabereke mwana anthu anankhula zosiyana-siyana koma zoona kuti ndondofandira nkhula amaenda abambo kuna kuti no Abrahamu samagwedezeka Abrahamu samatekeseka Abrahamu adutsa ntchitonzo chochuluka ngone kuti ana ang'ono-ang'ono mwina apezeka kubereka iye asana iyeyo pokhala munthu okhulupirira alibe mwana mwina kupeza kuti mwina anthu amaku atumikira anthu apezora alandira-landira nawo koma iye alibe koma ngoona kuti kumakhala pamaso pa mulungu wamphamvu kumakhala pamaso pa mulungu okhulupirira kumakhabe mumaso pa Mulungu osakaika-kaika osapanga zinthu mwamankhwinya osapanga zinthu monyinyirika Abrahamu kamwina ana adwala Abrahamu akuapempherera ana ana mwina apeza kuti no mwina azimayi ina mwina zinthu sizili bwino ngone kuti akuapempherera zawo ndikumatheka mabanja ina zinthu sizikuyenda iye kuapempherera nkumatheka koma iyeyo ngone kuti zake mbali yake zikukhala zolimba koma kuti ngone kuti anakhalabe mmoyo wanchi kurubiriro usikundu sana Abrahamu pantima pake mawa mulungu amakalabi awisi amakalabi ndicho kurubiriro ndithu amena yo amena nalankhula kuti nadzandi pango kala father of the nation ngoti adzachikwaniritsa ndithu auti ngakhala nabereka mwana kwa wanchito wake koma mulungu plani yake suti nali kwa mwana wanchito ngoti mulungu amalankhula bwo ndikufuna ineyo ndikwaniritse chimene nalankhula kuti mwana amene ndidzapangane nawe amene ndapangana nawe akuyenera adzachoka kwa mkazi wako Sara. Haleluya. Ndipo akuti Abrahamu ngoona kuti ino zinachitikadi kuona kuti ino Abrahamu ngoona kuti ino Mulungu chimene alankhula anachikwaniritsa mafuna ndilankhula amayi ndi abambo kuona kuti ino njira zathu anthu isipokhala anthu ni njira za Mulungu ndi njira zosiyana ngoona kuti ino Mulungu samawerenga zinthu monga ife tiwerengira ndifafuru zoona kuti ino zaka chipi komaso pa Mulungu zinga tsiku limodzi ndipo tsiku limodzi ngati zaka chipi kunoti Mulungu mmene amawerengera zinthu zake sizimene ife mmene timawerengerera kuti ku Mulungu chimene walankhula pangachidwe pangatani amainda abambo chimadza kwaniritsidwa ndipo ndikudziwa ine kuti Abrahamu chimene chili pa ntima pake chachiwisi chonchi chili pa ndima bagi ndithu chowerengidwa kuti no Mulungu chimene walankhula ine ndikumva ndithu kuti ndine father of the nation ndikumva ineyo kuti ndine tate wa mafuko ngakhale anthu andinyoze ngakhale anthu ena kumabwera kumalankhula za chipongwe ndikudziwa mabwera anthu ena amwanu namo mwana Abrahamu achoka kuti choncho namo rawa watsogoleri khati za ulemu wawatsogo wawabusa wawa munthu wa Mulungu Abrahamu kumafika kwapatsa anthu ajamoni khati za ulemu anthu kumamfusa kuti atsogoleri mbwanji tinamva zoona kuti Mulungu analankhula kuti akupatsani inu mwana kuti ngoti ino tikumva zoona nokupanga ari ino ndino exalted father ndiona kuti ino tinamva zoti ino ndimuka father of the nation kuti ngoti muli mwana Abrahamu kuti ayi mwana ndilibe mbale zinai zinthu zopweteka ina mwina kumfusa mafuso a mwanu koma analidi Mulungu koma unamvetsera bwino Abrahamu kuti mpaka mbiri ikho zomenda mudzi kwafurokozera anthu kuti Mulungu walankhula chimenecho kwa iwe ndi Sara kuti akupangani ineyo kukhala mtundu waukulu kuti Abrahamu mtundu umene uchachoka kuti pokhala kuti iwe tiona wafika apa dzaka 99 tiona kufika Sara mmene wakalambira mudzatheka bwanji koma ngoona kuti Abrahamu anaenda mmoyo wopirira Abrahamu anaenda mmoyo wanchikhulupirirobe chifuwereke Mulungu afuri kuzoona kuti ino akuti Abrahamu anayesidwa olungama akuti kwa iye kunawerengedwa chilungamo chifuti zimene Mulungu analankhula posatengera nyengo imene iye anali akuti anazitenga kuti this is reality ndipo mkati mwake anachilandira kuti ine ndiri ndiana ineyo ndiri ndidzukuru ndipo ineyo ndiri mtundu wakulu ndipo Mulungu chimene akulankhulachi ngoona kuti chinakwaniritsidwa ndithu Mulungu anampatsa mbumba yana Israeli Mulungu anampatsa mbumba yochuluka kwambiri ndipo ngoti ino mbumbayi ilipo yakuthupi ndiponso iliponso mbumba imeneyi yakuuzimu imenepo werengeredwa kuti ino akuti he justified chifukwa chikhulupiriro analungamisidwa mwachikhulupiriro ngoona kuti nokutire ku Efeso anthu amene tili amitundu pokhulupirira Yesu tikulungamitsidwa so mwachikhulupiriro kuona kuti Abrahamu chikhulupi chikwamba pa iye pokhulupirira chimene Mulungu akulankhula kuti ndidzakupange we kukhala father of the nation iye akukhulupirira ndi mtima wake wonse nakhala namayenda muchimenecho kutire ku Efeso anthu amene takhulupirira Yesu ndikumakhala nkumayenda muchimene Mulungu akufuna ngoona kuti timalungamitsidwa chifuwa chakukhulupirira Yesu Khristu ndiye ife ndife mbumba ya Abrahamu mwachikhulupiriro koma iliponso mbumba ya Abrahamu munga mwathupi amene ndidzukulu dzenidzeni dza Abrahamu ndidzukulu dzenidzeni dza Yakobo ana Israeli. Haleluya. Ndiye timafuna ndithu tikhala amaindi abambo tugawana nkhani imeneyi kuona kuti nali nthawi yovuta akuti Abrahamu anakhala mmoyo ndikhulupirira kuti amayenda kumapita mmamidzi kumachita personal evangelism mwina wapanga misonkhano mwina kumalalikira kupempherera anthu amalibana anthu kumalandirana mwina kupempherera anthu amakudwala anthu kumachiritsidwa kupempherera anthu zosiyana-siyana nkumachitika komano iyeyo Abrahamu ngodi choso wachage chisana mwiri chitonzo antuma imba nyimbo zosiana siana kumanena antuma imba nyimbo uia chide mpete wachitadala zambiri mbiri antuma muimbira nyimbo zosakala bwino kumampangira ndagatulo za mwano kumampita nyimbo zina zosakala bwino chizonsezo kumanchuma mpanga dzininga ngone kuti kumamfoto koza ati father of the nation antuma kumaseka kumamenyana manja nzone kuti padzuko pano anthu maika mastatus awandi father of the nation awandi papa usati zaulemu kumazamwano Abraham wadutsa muzonsezo kumankati mwa Abraham ngoona kuti no iyeyu amakhalana ku olimpika ntima kune kuti ameni walonjeza ine ndikunziwa sankulu wanga amalonjeza samayanga alonjeza ine sabambo wanga alonjeza ine sakrazeni yanga alonjeza ine sabusanga ameni walonjeza ine ndi mulungu wamphamvu zonse mwine kumwamba mwine dziko lonse lapansi amene afuru kuzuri kulibe mulungu wina koma iye yekhayo ndamene wandilonjeza ine ndithu ndipo ine kudziwa kuti mulungu ameneyu si mulungu osema ndi mulungu wa moyo ndi mulungu wamachitachita ndipo pangapite nthawi bwanji ndikudziwa kuti mulungu wanga ndosunga malonjezano mulungu achikwaniritsa chimenechi ndilipo anthu ndikudziwa mfusa Abraham koma ndizoonadi mutuuze kati mwina simunamvetsere bwino ife tauza anthu timati maposta kuti ayi ndithu abale sizimene zijamala mkulu Abraham sizimene zijayi ndithu abale nsono tino munthu musafalitse mbiri imene Abraham anakhalabe okhulupirika amaende abambo inali nyengo yovuta kwambiri ndikudziwa aliponso ena ameti kudutsa munyengo imene amayi anga ndikudziwa bambo anga dutsa munyengo imene nyengo yopweteka nyengo ya manyazi nyengo ya dzitonzo anthu amafusa mafuso anthu amalankhula zambiri mbiri kunakanakha kuti mulungu wawoyo ngwa moyo bwanji nanga asakukhala ndi mwana anthu amalankhula zambiri mbiri anakha kuti mulungu wawoyo ngwa moyo bwanji nanga adutsa m'matenda awa anakha kuti mulungu wawoyo ngwa moyo bwanji nanga asowa ntchito anakha kuti mulungu wawoyo ngwa moyo bwanji nanga alibe nyumba anakha kuti mulungu wawoyo ngwa moyo bwanji nanga iwowa alibe loko business bwanji nakha kuti mulungu wawoyo ngwa moyo bwanji nanga iwowa ngoona kuti ali osauka bwanji agona ndi njala bwanji zokhala chonchi chipemphererenicho sabato alibe chipemphererenicho zovala zabwino alibe masuti amadzimadzi tovala pa dziko panowa iwowa alibe ngoona kuti bwanji mulungu wawo yaleka kwapanga kuti waboleze ngoona kuti no ndofuna ndikulimbikitseni kuna kuti no imanibeni pamaso pa mulungu mulungu ndiokhulupirika mulungu njira zake sizili monga njira za dziko lapansi mulungu sali monga anthu mulungu akuti ngoone kuti iyeyo ndi mulungu osunga malonjezano tati ntimuoneni pa Abraham Abraham atamulonjeza Abraham adutsa mchitonzo Abraham adutsa muzosiyanasiyana mukamuyang'ana ngoone kuti angakhala ati mkazi wake anati achikhulupiriro nane kuti amunanga ndikudziwa zoti ino mankhulupirira mulungu koma amene zafika pa hane pamene zafika pa b pamene zafika pa dia pamene zafika pa mailavu pamene zafika pa maihasband ngoone kuti inu mupange zoti mugone ndi wantchito mwina ngoti amene akhuzoberekerani mwana ndipo akuti zinachitika amaenda abambo Abraham anapanga chimenechi ngoona kuti no anaberekadi mwana ndi ndani ndi wantchito wake koma kuti mwanayo sanali walonjezo lakuchoka kwa mulungu ndipo mulungu kumwamba akufotokozabe ona kuti ineyo ndineluwo mulungu osunga mawu anga ngoti ino chimene ndinalankhula ine ndichikwaniritsa ndithu usapupulume Abrahamu usapupulume Sara bwanji Sara kutaya mtima bwanji Sara kutaya chikhulupiriro ndikhulupirire ine ndine mulungu ndilibe deputy ndilibe wachiwiri wanga kuti nditafuna kupangirani kanthu yakhuzonditsutsa ndilibe ine wina kuti akhuzondiletsa ndinayo mphamvu ina kupanga chimene ndikufuna ndipo ndichikwaniritsa chimene ine ndinalankhula kwa iweyo ndipo mwana adzabwera kwa inuyo osatiso khomolina ayi ndipo mwana ngoti ndizakupatsani ndipo Bible fulo uzoonea kuti no akuti Abrahamu atabereka mwana ndi Hagara ngoonea kuti no panapita nthawi mulungu nkwapatsa mwana wawo Isaki ndipo akuti atapatsa mwana Isaki ngoonea kuti mwana walonjezanocha ndi uyuyu amaenda abambo ndugumone na Abraham wusegerera ndugumone na Abraham akuyenda malo sene seno gachitira umboni kuti amaenda abambo taona ni Mulungu wathu ngwa malonjezano taona ni Mulungu wathu amatagala nkulu amazichita taona ni anana nkulu ndini nzaka dzapitadzo kuti andipatsene mwana lero mwana uchanduyu timagogo taona ni timagogo tapanga ni visualize ini utangu lingalirani tatenti tipito kumo kwa Abraham tuuni timagogo kumata tatenga mwana tankura kura nshawero tamvika kajipiwa kuluka tamvika kajuzu kuluka akusega ndika mwana kau akusangala lanai chimwe mushushuruka ndiyo kuti kwa antu onse kumene kuna antu onse amamunyoza kuli kwonse kumene amanyoza Abraham mosemo mwene rumbono mene ukunkana afikira kuli kwonse kuti antu aja Mulungu waudi ndi wa moyo andi Mulungu wapatsadi mwana ndipo taona mwana Isaki taonaso mwana Ishumaeli koma mwana walonjezano ndi Isakiyu ndipo Abraham nguona kuti anasangalala ndipo akuti Sara sipanatenge nthawi analankhula muza Abraham kuti bambo mutenge mwana wantchito ndi wantchitoyu onse wachokepo khomo pano kuti mwana wanga akule bwino haleluya ndipo akuti Abraham anapsa mtima ali iwe mese iwe Sara mese ndi makhala ndithu kumakhala moyo umangokhala ndiweyo basi monga banja ngone kuti unachironduza ndili zangaphe ndikusema mpini wangapo nditakhalapo ndikothera dzuwa nditakhalapo ndikudya chimanga changa chokazinga Sara unabwerewe nkunduza kuti ndikhale ndi wantchito le ndibereke mwana Sara uyu suwe tabereka mwana Ishumaeli amene koyamba ndichotsene manyazi pakati panthu lero kupeza kuti kubweraso ndiwe mamuna ndiuzori ndibereke naye mwanayo lero ndambirikira mwana lero kubweraso ni mfundo zina kuti ayi ngone kuti mwana ndi mthamangitse ndi mayi ake adzipita kuti tikhale pano ndi Isaki Sara kuti aliponso bambo ake wina wa Ishumaeli kudzukulosera pansi kuno bambo ake Ishumaeli ndani kuti bambo ake si ine amayakhuzomaka mgulu ya dzovala ndani amakhuzomaka mgulu ya chakudya ndani amakhuzomaka samalira ndi ndani mese bambo ake amwanayo ndineyo Sara waganiza bwanji kuti ine alipo gamu yange kuti nikhuzogona ndi wantchito ndikubereka Ishumaeli mese unali iweyo Sara kukhala matire choncho ufuna zimveke bwanji kulankhula kumeneko koma kuti no Mulungu kumwamba analowerera nanena kuti iwe Abraham mvera chimene akulankhula mkazi wako Sara ulole nzakadzi ndi mwana wake amuke kuti Isaki apeze ufulu pa khomo pako haleluya ndipo akuti no zinachitika zimenezi Abraham analawira mawa ndi antchito ake nantenga ntsikana wa ntchito Hagara ndi mwana wake Ishumaeli napita nawo kuchipulu ati ngoona kuti naapirekeza ndipo akuti ngoona kuti anatsapa khomo ndi Isaki mwana wake wokondedwa mwana wake walonjezano amene akuti mtundu umene Mulungu akufuru zinzo panga kukhala father of the nation akuti adzampanga kuchoka mwa Isaki koma chomvetsa chisoni amainda abambo atainda naye kwa kanthawi ali ngoti Abraham atachitira kaye maumboni Abraham akhala moyo wa manyazi Abraham akhala moyo otukwanidwa Abraham ngoti anthu amunyoza Abraham peji ine liyonse imene iyeyo wadutsa mu peji iliyonse ndiya chipongwe anthu onyoza yompepuza yomuseka yomuika mastatus yonena dzininga yompekera nyimbo yompekera mauthenga mwina kudutsa munyengwezi focha uchimo anakhoti Mulungu wako yongwa moyo bweza atakupangira zakuti anakhoti Mulungu wako uyu mgweni wene bwezi pano zili bwino ife ngone kuti taona ife ngone ife tili pano ife tinayi kuthekera kuti tikhuzokatsegetsa tinakuthekera kuolera nthawi kuwana mwakuti ndiye pano tibereka ano kuwana mwakuti nzoti tinazokuthekera tidazokuthekera kupanga chilichonse koma tone we ngupi mphera kumulibe china chilichonse wangukhala monga chidempete wangukhala monga munthu basi kudzukula pansi amaenda abambo Abraham anuse munyengo wopwitika kuma ngona anakhalabe mmoyo wanchikhulupiriro Abraham anakube kulimpika ntima ndiye kuti Mulungu anabwera kumuuza Abraham nekuti no Abraham ndikufuna undipatse ineyo mwana wako uja ukondedwa ndikufuna undipatse mwana wako apa mtima Isaki undipere patse ni nsembe ndipo ukapereka nsembe sa ntchito wako ndikufuna iweyo Abraham ukhala bwenziranga untenge Isaki undipatse ni nsembe amainda abambo ini ndikhulupira pipi nakashuta kuti komanda ambuye koma ndithu zoona Abraham uti anakadzisiya dza Mulungu ino ndikudzisiya ndikudzituluka ine kani Mulungu wake ini ngotero choncho inongone na kantayo nsei kufika zaka 99 ndilibe mwana ngone kuti lero mandipa tsa mwana ndiye ngone ndale ndanyamuka ndakachitira chitira maumboni ine ndapanga zonsezi ndapita mu overnight ndapita ine mu past tv ndapita ine pa radio ndapita ine pa news ndiye lero munaye kuti nditengeso mwana wacha mpereke isembe ndipo okoperekayo ndipereke ine ndemwe kuma ine Mungu mundiganizire mukana mvetsa ii ndadutsene mudzitozo ii hayi ndinjoka kutali ii hayi ambuye ndinjoka kutali chabwino chitekha choncho mbanye ndikatengo cha ishumaini ndibwene ndikupatsa amaje so pa mwana wanga mukumbukire ii amaje so mwana wanga ndikupatsa na meno cha bwanje kuma kuti hayi Mulungu akundifuna Isaki undipatse nsembe amaenda abambo tamvetserano kuti no kodi inuyo mukenzo kuti nkati mwake ma Abraham Abraham amamva bwanji akayangana mau une kuti ndakupanga iweyo kukhala father of the nation ndakupanga ukhala exalted father ndakupanga ukhala mbambo wapa mwamba pazi bambosi ndakupanga kukhala kukhala tati wa mafuko onse ngone kuti Mulungu atalankhula chimene chichi pakutenga nthawi Mulungu sampangira chimene chichi ndipo mapito ake akubwera so munguno dino ndifo ntenge mwana wakoyo undipatse nsembe kuti Abraham azimeza amazimvetsa bwanji ndiye kuti mukalankhulani kuti mfumu ndipange ndikukhala kukhala father of the nation unation udzachokera kuti misa kuchoka mwa Isakimu ndambuye mukuti Isakiso tipe kuma ndi Mulungu kuma ndi inuyo mwinati zimamankhula anthu zijanzona kuma ndi inuyo di kuma kuti Mulungu ngoona kuti no zimene amalankhula amalankhula ndithu and he mean it ndipo Abrahamu ngoona kuti no anakhana kulimbika mtima kuna kuti ngati iyeyi walankhulaso choncho ndiuti ali mplani ina I don't know kuti zikhala bwanji sinzuri ziyambira apati chifuti ndikamwonetsitsa iyeyu Mulungu amene iyeyu kupanga 1+1 akuzotipatsa 500 ndiye zikhoza kuteka kuma nzuri ino mwene ngati dzukulu lapansi ndizosatheka kuma ine ndikudziwa ndithu ndikudziwa kuti Sara mwene apaona abambo apanga zimenezi amati kuma abambo athink apanga abalalika athink munthu wausuku kugwira mwene ukalamba ukapena chachitika nchani Abrahamu akunyamuka lunji akupita kumapiri afuna kapereka nsembe mwana wake yemwe mwana kuti no wakhala nthawi itali akudutsa mudzitonzo wakhala nthawi itali ali moyo osowa kuma Mulungu akumpempha kuti undipatse mwana wako nsembe amainga abambo mafuna ndilankhule kuna kuti zilipo nthawi zimene ndithu moyo wathu pokhala ifando okhulupirira timadutsa munyengo zosiyana-siyana andisidutsa munyengomo kuti tikungodutsa ayi amakhala Mulungu ndithu amene afuna ife atione amafuna kuti ife atipale kamtimitima tosiyana-siyana kantima kuumira kantima kokaika-kaika kantima kamatama kantima kamene timakhala nako one kuti zisizingachitike kwa ine pokhala ndine munthu okhulupirira Mulungu amalo kuti ife dutse munyengo zosiyana-siyana ndi zifukwa za iyeyo Mulungu kuti kungoona kuti ngakhale Danieli amaponyedwa mdzenjira mikango ndikhulupirira kuti Danieli mkati mwake amatiko kuponya mdzenjira mikango amati Mulungu wanga ndi wamphamvu ndikudziwa zimene sizitheka ngoona kuti mikango ikafa ndikudziwa ankhale Mose mmene amatuka ku Igupto kuna kuti watenga ana Israeli pamene dziko la Kenani kuti akuluakulu anamuza kuti no mupite mudziko la Kenani Mose anakhala dzaka 40 amaenda abambo dzaka 40 zipongwe chimene ana Israeli amalankhula kwa Mose mudzaka 40 zinali zinthu zopsha kwambiri kulankhula kwa munthu wachibwibwi munthu amene ngone kulankhula nkomvuta munthu sidwa kupsha mtima ati nkumamulankhulira kuna kuti kodi china kuchitikira nchani wekuti kuti chotsa ifeyo mwigupoto mucha kuti ife tinakuuza kuti manda munalibe kuti ife tinakuuza kuti ife kuti kukwira ntchito kwa Farao kuti ipira anakufurukuzira ndani nkhani minichi analidi Mulungu amana kuuza kuti tenge dzuku limenje kuti tisiya kuti ndipiritse mu chipululu muno kuti zotino kuti dzukuene lake kuti kanduchi kuti sitse fe dzuku limenje timadya adyo timadya kudzinyama timadya kusemeje timwe mwati wanti wakatika iwo kuti nyamulo mati bweretsa munomo kumangodya daily mzili kumangodya daily dzinkate bwanji Mulungu wako osatisinthira kuti patse fe KFC kuti patse fe dzakudya that's why it's why kuti patse fe ntai zina dzinthu dza nsunzi iwe ngone kuti no ndipo Mulungu wako wapanga zopsha kwambi kuti munthu ukatola mana ukatola kuti adzafike mawa kumavunda ngone kuti fetu funa fetu bwerere kumene fetu nachokera Mose anotsoso munyengo wopeteka kudzabwira Noa ndikudzori Noa sune sanotsoso munyengo wopeteka munungwara mudza seme chombo anthu amanseka ati anthu analedzera muwanaseka kuti Noa wachita misala ndoti fetu kumwandife kuma Noa ndamene ukumaledzera ndoti fetu kumabusuta iwe ndamene kumabanda kumabalalika bwanji Noa ukusema chombo mvura yake choka kutiko mvura yabasi basi mene kuifurukuza kuti kugwa chimvura bwanji azanyengo sana furukuze kodi Noa kusapunzira chiyani anthu amalankhula mwana osiyana siyana mulungu akalankhula kwa munthu kumufuna ndirankhuona kuti mulungu amene anawalankhula anayo mphamvu yakuchikwaniritsa kubuku la Roma chapter 4 verse 21 metawerenga afuruzo la Abrahamu kati mwakanatsimikizika mtima kuti amene walankhulayo anayo mphamvu yakuchikwaniritsa amaindi abambo mafuna ndikuuzeni kuno kuti mwina tilipo ena tili kushika mwini tili kushikazi mumene ndithu azimayi achibale akulankhula zosiyana siyana akulankhula zokunyozani akulankhula ankhile kuchimuna zokunyozani ngoona kuti amene ingotino bwanji mubwanji musiye mkazi ameneyo bwanji musiye mamuna amene mukwatire mamuna wina mukwatire mkazi wina koma ndimafuna ndirankhula Mungu watu ndi Mungu okhulupirika. Mungu kati walankhula pa moyo watu. Mungu kati walankhula pa inuyo. Olozinduzira khala bwanji, olozinduzira bwanji. Mungu amene walankhula ndi wa moyo. Pangachidwe pangatani Mungu adzakwaniritsa. Ngoona kuti kutereko ndithu Abrahamu pokhala khala nyengo yoyembekezera nthawi itali pamaso pa Mungu. Lonjezano limeneli. Ngoona kuti anakhala ndithu kuchachitika chimenechi wachitira umboni. Ngoona kuti Mungu akumuza ndipatse nsembe. Ndipo Abrahamu sakuwiringula mkati mwake akudzoti Mungu amene yuyu his controller ngoti akudziwa chimene andichitire ngoona unyamula mwana kuti akapereke nsembe ndipo ati mulungu anakuti ndadzindikira ndithu kuti wa Abrahamudi iwe ndiwe mwezi langadi ndipo wa Abrahamu ngoona kuti no usaphe mwana wako tenga nkhosa iyo kupereke nsembe mumadziwa amainda abambo kuona kuti kuti ilipo ndalama zilipo efe zimwe tinazo tazizuzikira tavutikira efe zalenga nthawi yaitali kwambiri kuti ife metikhale nazo koma mwina ni mulungu akutifusa kuti mutenge mutandizire ntchito ya utumiki mutenge mutandiza anthu osowa ku Malawi mutenge mutandiza anthu osowa ku South Africa mutenge mutandiza anthu osowa ku Zimbabwe kadzikulanji kuti kungoti ndithu kamuna mutandizana amasiendera lanu mwina mutenge anaina apo kuti mwalipire school fees muzatandiza mwina anthu ena osowa alibe chakudya mwatandize mafuna ndikulimbikitseni ngati ambuya akulankhula choncho chitani ndithu chifukwa kulankhulayo anayo mphamvu yakukwaniritsa zimene walankhula ambuya alumikize kichifukwa cha masanawa kufikira so tsiku lina limene mulungu atipatsise fidanga lodi kuzo kumanaso tindipemphere ambuye mulemekezeke mutamandike mulungu amphamvu zonse zikumufute mulungu malankhulo anafe ife tamva ambuye ndipo talimbikitsika kuti Abrahamu ngakhale kuti samudzitonzo anthu kumachita kuponyerana anthu kumamunena dzininga anthu kumamtukwana anthu kumamupikira nyimbo anthu kumunyoza anthu kumutsukuluza ndi chichewa chosiyana-siyana koma Abrahamu sanagwedezeke mkati mwake anatsimikizika bentima kuti iye kulankhula anayo mphamvu yakuchikwaniritsa zikomo kwambiri mulungu amphamvu zonse futi mwandilimbikitsa mwalimbikitsa amayi awo mwalimbikitsa abambo awo ambuye mulemekezeke mu dzina la Yesu tapemphera amen.